babantu biwe bo bacye batangura kujwiragira
aho nje hauza
turabantu
urahaza winje urahazi aho winje urahazi
so icambere ndamuzuko wa mwana ngaho Jonas wa Fredina Shigaro acheza ngaho kuvuza induru hamwe n'abasengera kwa Fredina Jonas wenda muzika nawe yambaye duhuza ngaho ngari ngaho mu rushengero mangano mu cameraman ngaho ngaho mu rushengero niwe yigeza kumbwira ngo yonyica message ziwa gandira ndeka naye bero kuri Facebook ngo nabi imana ari kwambwira ngo bonyica kandi makaza kuvuga uko akorera imana. Anyway, murabona re ibibazo ari karabazo no muntu ngo hawe ngiye urahaze ari kaye mubasa nk'iki bimariki reka tugiye imbere yaho ndabereka kano kano agomba kubereka
aho ngiye urahaze reko ya maguru mumureko ya maguru aho ngiye urahaze aho ngiye urahaze ndakubaza mu ishwaje yo
raba rero sivyo murabe ukuntu bakoresha amadayimoni mu kuyavugisha abarinda kuniganza umuntu nabukundi ari arikira mu niganga murabukundi arikira mu niganga mu izosi reka murabe
ndakubaza mu ishwaje yo
nagufasha
amaguru yose nafasha marayika imana yafata amaguru
uko niko birukana diamond ko mwe umenga maratayo ubwenge abantu mujya kuraba bagabo uko niko birukana ama diamond mukirukana ama diamond nuko banza kukuniganiga mu izosi bagufyonda shonda mu izosi niko mwe mitsa kariko birukana ama diamond uko niko kubabariza umuntu ubusa ntabwo ari kumukuramo ama diamond
ntahuja nagufasha amaguru yose nafasha marayika imana yafata amaguru ndafata murekura amaguru.
Ko niko birukana ama diamond rero nibyo mukunda nibyo zerekana abakozi b'Imana reka mbigwe imbere yaho
umfurizo muriyo umfurisa rero
munda nahabuze kuramu
urinde
muze kuramu
urinde
ramunda raba munda
ufata maguru
laba ngenda reka kanda munda
urinde
raba munda
nyarutsa
dama suya mu bizosi
nyarutsa
dama mu bizosi
baguhenzesha baguhenza aho winjiye
dama Mumabere munda no mumbapfa
winjauta utas aha niba hinja abantu bose uri ushakike 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 muri mugore ushakike muri mugore
nkoni imbaro mugore waba ari kubagira muri mu matwi naho no kubikano eh ra mu matwi no kubikano
waje gukora iki
bavugisha abadayimoni mu nguvu z'umubiri bavugisha naho woba utafise daimoni ntiwareka gutuma umutwe bariko bakora ibi bintu ntabwo namwe mwabagabo mwe mwebwe mufise abagore bagenda bakabagirira ibi nta bwenge mugira kuko yamu fise ubwenge ntabwo mwokwemera ko baza gutobanga abagore banyu mu buryo nk'ubu nimba bari n'imbaraga nimba basengere babavuge ko abajyamba hanyuma izo daimoni zibasokemo si gukuru gutura mu matwi kugira ngo daimoni kuvemo gufyonda mu ntuze mu mafyigo no mu mata kuvuga ngo rirayiye riraryoshe nk'ivoka usubira mu ndu kanda mu matwi uzibagura siko bakura ama diamond ahubwo babasambanya buhoro nabwo wahabwa uburenganzira bwo gukora ku mugore w'uyundi mu buryo nk'ubu hanyuma ngo agende uko jame never reka migimbe natura imbere yawe
Imana ni nziza
kuririmbisha
agiye gusha umuroza agiye gusha kuko indirimbo zamuturira
ndirimbo nizo ziturira
oh Imana ni nziza ibohora baboshwe Imana ni nziza frisa umuriro frisa mata Yesu mutangura muririmbo izo ndirimbo
mbaye kuboko
munsi wakufata
yarabyasi umugore ahubwo n'abantu musengera ngano nka nta bwenge na zero mugira nta bwenge na zero mufisi ande megeme ndabibonye na chamaguruka nkagenda ariko abo babaza munda none ureko umugore giye kuvya nkanone nimumarize ko atari byo Arikamu wana bobi gria mama wa uhari. Na ukure mene mwa mama ata yobugengi. Bobi ukurela mama wa uhari. Uliku wana baka jigisu mugure wa wana mama wawe. Na washika ukunyenu uhari. Na hawa mwe baba haru mengani hibabinegua. Ibitina gore vyo vyo mengabzera hagore. Ibitina gore babikura hawa vigomba. Nguyo alika msengiru uku uku. Hata wanabano. No mgitina rinjirayo. Of course, yes. Ndabizi. Ndabizi. Ibi ubanaba kuranga hawa goma. Wagenano kukura hawa akamu. Muri mumasenge chomu vyumba. Haja hihishiji. Arakura yono mgitina gakoza inoki. Dekadusino mkaru kano mkarabu ngino mgole. Jiragile kwanga kubera kumubabazi. Kubera kumubabazi.
Mutangura muri rimbi zondi rimubaza. Ariko sinzi ibintu babashizemo byibirozi bituma mutabona nu Jonas ndikora mubwira Jonas we nazi kwambiye yuko yonanyica kuko nazi gatamana mwiga ngaho ibi muhenereza mwibi namanyanga iyo mana yori ndagukura mo diamond umuntu irinze gukwega mu matwi ikarinda kugusuragura mu nda mu mafyigo ufyonda fyonda umuntu nk'umuntu areka fyonda fyonda ibintu umenganire ndya bashize yo yo bari imana ngwiki imana gani nta jamba mvise cyo gutegeka reka tugize imbere na tura
mvise umuriro
Rabu na hamu misaji. Chiki. Rabu mumutuko kwa agaza mumutuko na. Rabu ngene bagaza mumutuko. Rabu ngene yagaje mumutuko. Rabu ngene yagaje mumutuko. Chiki. Yatanguye mu misahe hamacagiza no mumutuko. Mu maso murabwira kwega kwega misaya. Rabu. Ee, kwega misaya umutuko kigize umutwe. Unahibi mu mutwe rabo ra mu mutwe. Rabu ngene haragura mu. Ukora ku mabere. Cheka ku mabere. Kora kumabere nabangira goba kwanga nabangira goba kwanga rabo kumbo kumabere 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 mugikiriza kumabere mugikiri ndambira bamufata kuba ku nasubira kugwana ama ngo diamond zamute muri bijuju bya mugago hejo ebe juju ico mucongereza bita fool